mwese bakunzi ba BNP TV nabaye niriwe mwese muteramanye natwe mu ijambo rya Jambo mu buzima bwawe ndaguhaye niriwe patsi kandi mu kiganiro
murakoze
ego uno munsi ijambo rya Jambo ritubwira Yezu Kristo ahambarira abanditsi n'abafarizayo
ego tubisanga kwa Matayo kigabane cha 23 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 12 Yezu araheza abwira ishengero n'abigishwa biwe ati abanditsi n'abafarizayo bari mu cicaro cha Musa ivyo bo babwira byose rero murabikore kandi mubizigame ariko ntimwigane ivyo bakora hako ivyo bavuga sivyo bakora batekera imizigo iremereye kandi goye gutwara bakayiremeka ku bitugu by'abantu kandi bo batifuza kuyikoza ko n'urutoke ivyo bakora byose babikora ngo babonwe n'abantu nkako bagira amafiragiteria yagutse kongereza ubuyonga bw'imitamana yabo bakunda ibibanza by'imbere mu misi mikuru aho batumiwe n'ibyicaro by'imbere mu masinagoga bagakunda kuramukirizwa kunama no guhamagarwa n'abantu ngo mwigisha aho rero ntimurondere guhamagarwa ngo mwigisha kuko umwigisha mufisa ari umwe namwe mukaba muvukana mwese ku isi ntihagire mwitaso kuko so mufise ari umwe wo mwijuru kandi ntimurondere kwitwa abigisha kuko umwigisha mufise ari umwe akaba ari Kristo umukuru muri mwebwe nawe umusuku wanyu uzoramuka yishize hejuru bazomucuvya uzokwicisha bugufi nawe bamushire hejuru
murakoze cyane byukuri iri jambo ry'umutwe rivuga neza arabakariye koko ariko dutangura yeza abwira abigishwa biwe ngo abanditsi n'abafarizayo bari mu cicaro cha Musa umugabo akababwira ati ibyo bababwira murabikora kongera akavuga ati ariko ntimukore nk'ibyo bakora ikibazo cha mbere mu cicaro cha Musa yari inde yakora iki ica kabiri aho nta gihushane kiri mwabwiye ati murakora ibyo bababwiye hanyuma akongera akababwira ati ntimukore ibyo bakora
iri jambo ry'Imana twumvise uyu munsi ni jambo ry'Imana rikomeye riri mu majambo Yezu yasozereye ko mu minsi iwe ya nyuma kandi abafarizayo n'abanditsi bari baragendanye bari barasangiye ibitari bike yari yarababonye bari baramubonye ariko rero arakebura abigishwa biwe Yezu abwira abigishwa biwe akababwira avuga bari abafarizayo ako ayavuga abafarizayo igihugu uko cari kimeze abantu bari bazi imana barasenga baragerageza kugendera amabwirizwa bari bakeneye ijambo bagendera ko bari bakeneye amabwirizwa ko naho yanditse bari bakeneye ko n'inyandiko z'abahanuzi zitari nke ivyo byose ro byarinda kwigishwa n'abantu hariho abantu bitwa abanditsi hariho nabitwa abafarizayo abo bose barafasha kugira ngo umuntu ariko arakura amenye ijambo ry'Imana amenye kahise k'igihugu cyabo amenye iby'Imana agira akora n'ibyo ategerezwa gukora hariho ibintu bimeze nk'amashure aho abana bariko barakura bagenda kwiga ijambo ry'Imana hama bakabe bahita kuri bet midrash ni inzu bagenda kwigiramwo iby'umukama iby'ijambo ry'Imana buke buke rero bakagenda bariga gusoma bakabimenya bagasoma amabwirizwa bagasoma inyandiko z'abahanuzi Musa rero yari hagati y'igihugu cy'Imana nk'userukira Imana Imana ikazira mucako niwe muhanuzi mukuru muhanuzi nawe nuwe Imana ituma akavuga mu izina ry'Imana agashikiriza ibintu igihugu cy'Imana nk'uko Imana yabimutumye ntavuga ibyiwe none Imana yamyica ku bantu imyaka myinshi cyane kugeza mu minsi ya nyuma aho yarungitse umwana wawe akaba yigenda ubivugira ni jambo wanje ijambo ryanze ryiza ryizire mbuga mu minsi ya mbere hose yarungitse abahanuzi Musa rero niwe aserukira amategeko n'abahanuzi hanyuma rero dutegerezwa kumenya ayo mategeko n'ivyo byose Imana yahana igihugu cyayo birabereye kwagira abantu rero babitwigisha cyo gituma naho bagaba ari bigaba baserukira ni mubumvize kuko nta handi byozanana nta handi mwo bimenyera nta bandi bigisha bahari nabo nyene gusa yaba ibyo bavuga babikora aho niho Yezu agira agacahagarara ati kubisanzwe bijya bavuga si byabo bavuga ijambo ry'Imana bijya bavuga si byo biyumvira babikora mu ijambo ry'Imana zijya mpanuro babaha ni muzumvirize bazikora mu ijambo ry'Imana ariko ni si byo bakora mwebwe rero zimurabumviriza muze murabumviriza kuko icumu kama yabwiye Musa cy'umukama abwiye abahanuzi ntazosubira kuguma bibabwira namwe kuko biranditswe mu bitabo mu bitabo by'Iranda kandi abayahudi barakunda kumviriza ijambo irivuga kumviriza yari rikomeye gose mu bayahudi none umunsi ngira murumva papa avuga ngo écoute l'autre umviriza uwundi kumviriza none umunsi ko turagerageza kuri hagaciro kumviriza rero barumviriza bumviriza nde abanditsi n'abafarizayi ica kabiri mwavuze n'ikijanye nibyo bakora Yezu avuga ati abafarizayo n'abanditsi bari mu cicaro ca Musa ibyo bo babwira byose rero murabikore kandi mubizigame mubikore kandi mubizigame ko ibyo babwira si byabo nico ca mbere ishaka bira gacaho ngira ko ati ariko nimwigana ibyo bakora ariko nimwigana ibyo bakora aha rero Yezu akibuye abigisha bose ibyo bakora si byo bavuga ibyo bavuga si byo bashira mu ngiro urabye ibyo bakora ubuhushanye n'ibyo babavuze none Yezu kebura abantu bose bumviriza inyigisho ati umviriza inyigisho umviriza hama muheze mwebwe mukore ibyo bavuze sibo karorero akarorero ni jewe kusanze Yezu ashatse ni ngo ashatse kuva karorero ni jewe sibarya kuko bajya noneho namwe murabona uko ibyo bakora sibyo babigishije ibyo babigisha sibyo bakora reka kubarabira ko rero mugamubumvirize nico kimwe no muri ekleziya ino munsi jewe sinogenda gusenga je sinoge bameze kunuku nuku bameze kunuku nuku nuku nango ndahinwe bera bameze twebwe twiganande urashaka kuvisa umubanyi asenga kubera igenza nabi ngo gusenga ndabihebye ngo mbona n'abasenga atacho bandushije aho rahuvye gose
yega biratahuritse yamuko mu kirundi yavuga ngo imvugo ijane n'ingere
imvugo ijane n'ingere ego byobaye byiza mugabo ijambo ry'Imana twumva twese tugeregeza kwishira mu ngiro ku ngero zitandukanye nimba mugenza bari ntamagara wewe ugenda umvirize rya jambo reka kumwirabira ko reka kumwigana ico ni kigo gikomeye cyane yeza duhaye burya tureke kwigana abantu burya nk'abakristo nk'abantu bemera Imana akarorero tugenderako sabantu kuko mwigisha wacu ariho uwatubambi wariho uwaduhaye akarora ariho uwatubwiye ko ari we nzira twocamo ariho none wewe ko mukwemera kwawe mbona bivana ninge nabantu bemera ko abantu bagushavuje ko abantu bakoze ikibi ko abantu badasenga neza ndabihevye none wari warabujya wategereza kubarabira
muri rayo je
twinado eh burya nibo wategereza gufatira ko canke rya jambo ry'Imana waryumvise rya jambo niyo ryakubwira ryabwira wewe genda urigendere genda urishire mu ngiro ku ruhande rwa mbere rero Yezu ashaka kubwira abantu bumvirize ijambo ry'Imana barigendere bareke gufatira uburorero lo model ku bantu nakasenga gutya nzasenga nkawe je ngiye gusengera hariya hari imwararo iriho yo mu mashengero ngiye gusengera hariya ngiye gusengera hariya abandi basiga basenga gutya
bande
ugasanga tugomba tugenda dukwirikira le modele tugenda dukwirikira abantu tugenda duharara ishengero rigezweho duhararo mu pastor agezweho bishop agezweho buryaho turihenda gose kuko ntidukwirikira umuntu dukwirikira iri jambo ry'Imana naryo nirihinduka n'urudomero umwe ntiruvako ibyarindi rero kubera ikintu wanewe utoga umurondera kumviriza ijambo ry'Imana no kurisha mu ngiro ukareka gukurikira abantu aha iri jambo urumva ko rihambaye cyane
ego murakoze navuze ko kusanzwe mu kirundi baravuga yuko ata ciza cumva hariya cyane kubera ububi babahazi ariko kandi uri kuritegereza nk'umuntu ashobora kumwitegereza mu kibano ukabona uko ameze ukabona ko bose babona ko ameze nabi umuntu atameze neza atigenza neza Imana yashobora kumuca ko igatanga ijambo rifasha abantu
kumbura imbere ko nishije kibazo mbanze mvuge uruhande rwa kabiri ego me ntibaturabire ko mugabumva ibyo tuvuga ibyo rubyega abakristo bose urashaka kubwira umwana wawe uti nimba ntahaye amasaha umenye ko utegeza gutaha kare kubera gutamijira ni bibi urabona abantu banywa itabi arashaka kwigisha kwitabarira ibi ari inywa urashaka kubuza umuntu kunywa inzoga kandi we buzinywa kubera uzi byakunaniye kumbure kurundi ruhande Yezu avuze gutya ati ntimwigana ibyo bakora. Yezu abwiye abafarizayo ati erega mukora amakosa, gerageza mugendere ibyo muvuga.
Harimo kuvuga baharuye bose
yaduhanuye twese, harimo invitation ati mwebwe mwigisha, mwebwe muje imbere y'abandi, ibyo muvuga bari byo mukora, tanga karorero keza. Erega hari abantu bariko barahuba, hari abantu bariko baratakara, bari biteze kuba kuburabirako, ugasanga niwe wujejwe kugwanya ibi bintu mu gihugu, niwe ubikora, niwe wujejwe ibi mugani we ubirengako, niwe wujejwe, urumva. None ugomba tu amategeko tuyasome, wewe uyatwigisha uyashireho ama ntuyagendere. Ugomba dusigura ijambo ry'Imana kutarigendera nawe. Yezu aradukebuye nga umuntu wese afite responsibility, swalo model, soyons des modèles, kugira ngo abantu borohegwe bavuga ati urya muntu n'ukuri arashaka kutuje imbere akaturongora, raba araduha uburore unakarorero mu gihugu. Erega ibihugu bipfa kubera bibura uburorero, abantu babura wo bisunga, amategeko turayazi, ijambo ry'Imana turarize, abantu bakeneye yuko batubonye bane nahaza datari mwiju ni kweza vuga nimigenze neza mwami vyamwa, abantu bababonye bavuge bati nakarabishobora nanje nzo bishobora. None rero Imana irashobora guca no ku muntu ari ntamagara, nibyo nkuko mwarimo bajije. Kandi ijambo ry'Imana ryo turarize, umuntu akubwiye ati mu ijambo ry'Imana handitse gucya nturabe ngo wewe nyene niwe wobimbarira, wewe nyene mugabe iryo jambo avuze ni ry'Imana. Kandi n'umusazi arashaka kuguhanura, hariho umuntu yamye twamye turayagejo aca ntera inkuru y'umuntu agwaye mu mutwe yinjiye mu kigo cababikira, hanyuma asanga ibintu biri hanze acaravyegeranya byose abyinjiza mu nzabwira mubikira ngo erige ibi bintu ni by'umuryango ngo si byo kwandagaza ngaha ngo urani ngene bisanzaye ngo ni mubibike ngo ni by'umuryango ngo si byo gusanzaza. Iyo ni impanuro y'umuntu adakomeye, tubibandanirije ngaho. Ntiturindira beranda abantu beranda koko ngo nibo bazotubwira ijambo rushe guhinduka. Umuntu aduhanuye Imana irashaka kumucako, uko ari kose Imana iramucako, uko ameze kose Imana iramucako, duhinduke. Umuntu arashobora kuba yaborewe akavuga ijambo ga, umuntu arashobora kuba adashoboka mu gaka guhanura, umuntu arashobora kuvuga kuguhanura mu byamunani byaramunani. Ibyo mugihe ibyakubwiye ari byo, mugihe akwibukije ibyanditse, mugihe akubwiye ibigororotse naho byamunaniye, urugamba rwiwe araruzi, wewe nawe uri kugwi wawe.
Ni nkavuga nkako bagira ibyo batekera.
Ni batekera imizigo badashobora kwikorera nabo, bakayemeka ku bitugu by'abandi. Yezu atwereka ingene tutoremereza abandi ibyo natwe tuzi ko byatunaniye, tukagerageza mu ijambo ry'Imana ribivuga, tukavuga iby'ijambo ry'Imana. Hariho umuntu ashobora kuremera abantu, karemera abantu akabaha amategeko agumye, akabugaranira mu kantu nawe azi ko atabishobora. Cyane cyane abantu bajejwe abandi, bajejwe indero, bajejwe gutunganiriza abandi, ugasanga uri kura baboha kumbure nawe utobishobora. Wowe uja muri kijya kibanza cyangwa uvuga uti ahantu n'abagoye
ibibanza by'imbere mu masinagoga,
ibibanza by'imbere mu masinagoga n'amafirakitariya ku ruhanga. Ibwirizwa rikuru rya ibwirizwa twumva mu minsi yahera, urakunda Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ukunde mugenze nk'uko bikunda, barajyandika ku rushato nk'uko ngo bagitambara filakteria, bagashira ku ruhanga kugira ngo baze baributsa abantu. Aba babona babona ati soma ngaha mumenye ikibereye, soma ngaha mugendere ijambo, mugabo we ntabikore. Aho Yezu nico kimubaza ati iyaba ibyo mwa mugenda muravuga nafe bivuga ku ruhanga rwanyu mwabigendera. Yezu ariko arahamagarira ku gushira mu ngiro ibyanditse, kureka kuzigira imizigo ku bandi bo badashobora. Kandi bagaca rero kubera abafarizayo barambara n'imitama na myiza, nayo mafirekteriya yabo ku ruhanga, mbere nawe batwara ku maboko gucya gaca bagenda bameze neza nyene nk'abatware nk'abaganwa. Hama mu rubanza birumvikana yuko utamushize imbere wabo ugize skandale. Naho rero basaba ati turamutse, kandi nibo batwarirega bariho. Hajye ubukuru buraryoshe, kubwicishamwo bugufi ni ntambara. umukuru wari biraryoshe birahimbaye kandi gutegeka ntawe binanira utanga amategeko ufumwa wonona ibintu mugabo wewe wumva uri kura urakoresha bwa bukuru ubukuru rero kububamwe barakunda kuvuga ngo kugira ugeze umuntu mu bukuru ucubona icarimwe acumubona none ngaha yezera tugabishije ati murabe uko kuno ugomba kwicara imbere kugendera mu miduga myiza kuba hano heza gukomegwa mashi kwakigwa ukaca imbere y'abandi kugomba yuko bose babona ko washitse uko ibyo bintu biri burya birabitegerezwa none canke nije nabishizeho canke nije ndi yakiruko ariya inkuru batera y'umusenyeri yagiye kwivuza ngahe Burundi mu bitaro hanyuma ashitseyo yambara ibintu bisanzwe nyine ari inyoberanya aricara kuri ya ntebe barindirira akaguma yegereza hanyuma bamushikiriye baramubaza ngo witwa nde aravuga izina giwe ngo ya oya ntiyavuze umusenyeri avuze izina gusa izina ry'amazina ngo ya ngo uwo turamuzi ngo vuga ingene witwa arasubi ngo ya niko nitwa hanyuma sinzi uvuze ngo ariko tegeze ko ari musenyeri ngo turahubumiwe baza kubona ko ari we mu nyuma ngira byabaye uko nyene ndabyumva babitera ku inkuru mugabo ibyo genda gute wewe mu bukuru ufise ngo ntubwerekane bwiyerekane bwo nyene abantu bavuge bati nyakubawa nimuze mugabo we ntiwizane byo genda gute ngo wambare ibisanzwe ntutwumvishe ko uri umukuru byogenda gute ngo naho batokwicara iki imbere utekane byogenda gute niko yeza reka aratwigisha kandi bujya mu ne mu byonona bi kuko ukugomba kuba umukuru niko ucuronda nibyo bijana
niko ucura n'abantu bakwigirwayo
abantu baca bagutinya kubera ucu b'umuntu nyene ateye ubwoba ni biheza avuga ugasanga rera abantu baca bakubona nk'ikimana baca bagutinya abantu ntibakikwegera ntibakivuga ibyo bagomba ntibakigushikira ku mutima wabo ngo bakubwire ingene biyumva kubera hacatangura kuza distance hagati yawe nabo mugabo bwa mbere intambara iri hagati iri muri jewe byogenda gute ngo mbe umuntu asanzwe mu nyambaro umuntu asanzwe kubaka inzu isanzwe ngahe Burundi twubaka amashato uzugende buraya utembere waraba amapartema abazungu babamwo n'amahera bafise baba mu nzu zisanzwe jewe naratembere mu mihana mu mazu ndibonera mvuga nti bwa bundi Burundi twubaka ibizu biteye ubwo ibyumba bine bitanu bitandatu inzu imwe zibiri zitatu parcelle imwe zibiri byogenda gute ngo ube umuntu asanzwe mu mutima ubeho bisanzwe erega burya akanyamuneza ku buzima nako nyine amahoro nayo nyene hande tuzosaza tutarashikana kwera umuntu aguma rondera abafarizayo rero Yezu avuze ati naho uri mwigisha reka kuvuga kuri mwigisha barabizi reka kuguma uvuga ngo jewe mwigisha kira noneho nashitse umwigisha ni jewe nashitse ijya jambo rirakomeye niho bamwanze
binyibukije abamaze iminsi bavuga abantu bagenda bagiye gusaba nk'ijambo agashika avuga turanze uwundi
ibiri muri iyo nzira nyene uranze uwundi canke uraze uwuhagaritse ni kimenyetso cy'uko umuntu ubwo bukuru abata ngira ya buronsa buhahamiye canke nane ntube wareka iyaba wari umuntu uhambaye rega mba ndakuzi byome ngo byometse nk'uko kuhambaye ndakuzi mbwa nimba ntakuzi naho niho binyumvisha uko mu ndinganizo y'imibano y'abantu hari abakuru ntitubaka ubukuru bwabo kubera bariho kandi bategerezwa kubaho ubwa kabiri abakuru nabo barakenera amaserivisi akarorero musitanteri ajanye umwana we kwa muganga ashitse kwa muganga asanze abandi bagwaye mwabonye ko musitanteri ashitse ikibazo none turamubisa canke ararindira mu bandi twagira gute
jewe nibaza yuko byoroshe mu byumvikanye muzi ko ajejwe amabanga menshi hari ababwiza baje gutunganiriza birumvikana ko mu muhe kibanza
ibyo rero si ibyo yosaba twebwe tugwaye ko tuzi ko ari musita naho tugwaye kobera tuzi ko ari abantu benshi 30-40 bamurindire ku ikomine reka basi umwana we bamwakire agende kwakira bari abantu kandi umwana umwe ntatuma byanka reka bamucishirizemo bamuvure agende gutunganiza abandi ico mu ndinganizo niko byabwirizwa kumera mugabo si wabidutegeka ni twebwe kubera tuzi ko ari cha tumariye wumve kubera tumuzi ko ari muzitanteri kandi yakira abantu neza kandi ari twebwe afasha turamureka mugani mbari wa muntu ariho kwizina agenda yeyemvya gusa twereka ubukuru natonde na kare urumva societe niko iba organize nuko byabwirizwa
niko uvuga ko ikibanza cyabwizwa gutangwa n'abakubona
nabufasanzwe ufasha usanzwe bakorera baramenya bati yo ya nukuri mu mureke mbuga mu gihe bazi ko atacu bamariye ja ku murongo bakubwira ati aha no nino dusanze ja ku murongo uyiruka nguje heko na karata tuja kudufasha
yagira uwo mwitaso
koko so mufisa rumwe uwo mwijuru
arumwe umwijuru mugabo turazi ko hari abo dufise twita data hari abo dufise kubera akamaro badufitiye ubu hatugeze basigaye babita kumbure ngo papa canke kubera akamaro abona mufitiye mu buzima canke hari n'ibyo tumaze iminsi twumva ugasanga nka pasiteri bamwita ngo dadi
ku isi ntihagire umwitaso kuko so mufise ari umwe uwo mu ijuru abantu bavuka ku bandi kandi babita ababyeyi babo kandi nibyo hariho papa na mama yeza avuze ngo kwisi ntagiro mwitaso no kuvuga avuze ikindi kintu rero ibyo ni jambo nimba abafarizayo n'abanditsi bariyita ababyeyi ku rwego rwaho umuntu aha kwa kubyitiranya n'Imana urumva ko harimwo kurenga ibwirizwa ry'Imana turafise ababyeyi batubyaye twita ba papa sibo yeza ariko aratuza arahandi hano ubwa kabiri hariho abo yitwa abapere spirituel pere spirituel no kuvana umuvyeyi w'umutima muri ekleziya gatolika ababyeyi bariho si Imana na gatoyi ntabi ntumusenga ntumusaba ntugirante ntumupfukamira afise araguherekeza akagushigikira akagufasha mu by'umutima hamwe umvumengo hari ikintu kivuka muri wewe kubw'impanuro kubw'ikibanza afise mu buzima bwawe muganiho mugeranya n'Imana nta namba nta namba ico cyo bari gicumuro kigoye mbere kwita umuntu Imana hariho abitwa ba parrain parrain mu kirundi babita ngo iki abahagarikizi
umubyeyi
bibatisimu pare ku bugeni biva mu kiratini patrinus kiratini cha kera gifatanye kiva muri pater umva bisigura n'ubundi ni ba papa turafise imvugo z'umudukoresha zerekana ubwo bunywanyi budasanzwe hariho naho Paulo mweranda yabyanditse abyandikira Timote kete rya mbere akarongo umugabane ca mbere akarongo ka mbere avuga ati jewe Paulo ndakwandikiye Timote mwananje nyakuri mu kwemera mwananje Paulo yita Timote umwana wiwe mwana yavuga ngo ndi Imana yawe none rero igihe cyose uko turashobora kwita patiri bisigura pater bisigura papa ni cyo bisigura abe aba bisigura papa none bitandukaniye na papa ukuri yeza avuze ntagira umuntu kwise mwitaso biri cyane cyane mu kugene dutegera abantu nimba utegera papa wawe nk'Imana yawe yeza arakubwiye nimba utegera umupare wawe pare mu kazi pare mu muryango pare mu muri promotion scientifique pare uwo muntu yagufashe ku bitugu ukamwita Imana yawe yeza arekara kugira ati ntuzo ntubyitiranye ibi bintu byose wokorera umuntu navyo ngana gute nta Imana yawe mugabo muravye kwisengera abantu babayeho mu mashengero atandukanye urana abantu bitiranye Imana n'abantu umuntu n'umuntu naho yo gufasha ibingana gute nagome mu kibanza c'umuntu yagufashije hanyuma haba Imana nayo yabiranguye
mbega inkurikizi n'izihe ku muntu bafashe nk'Imana no kuri uwo yafashe umuntu nk'Imana
uwo yafashe umuntu nk'Imana urumva yuko aba akoze igicumuro cyo kurenga ibwirizwa rikomeye gose cyo gusenga Imana yonsa kuyikunda kuruta byose hirizwa rikuri rikomeye cyane aba yitiranije umuntu n'ikiremwa imana imana n'ikiremwa cyayo abagombye ko abayiremeye imana yiwe urumva ko ni abageze kure cyane uwo muntu nawe urumva ko ashobora gusanga yatwawe yajanywe bati bijya iyo ntahaba nijewe amfete bajya bose ubona nijewe karya nije nagateje imbere karya nije naga hajye ubona kiriho nijewe urumva ko abantu bafise ivyumviro nk'ivyo imbere y'abafashe cyane cyane ni ikibazo gikomeye cyane abantu bafasha abandi twibuke ko yeza tubwira ngo kubamfu ntikumenye cyo kujya kwakoze gira mu kinyegero warafashije umuntu mugabo binume hari inkuru bakunda gutera uhuye n'umuntu ngo hebe ngo yashati yavuye kubera ngo baze ko nkiyigura ntari nzi kwizo kubera nkuko numa iciza bakoze
umukuru muri mwebwe nabo umusuku wanyu
abafarizayo muri abakuru ndabizi mwabanditsi ndazi ko ngaha mu ndinganizo y'igihugu murakomeye mugabo ndabasavye ni mu babasuku abafarizayo barundi tubareke mbere bo ntana bagihari tuje uyu munsi twebwe nitwebweza bwira umukuru muri mwebwe no baremeye ko habaho abakuru bariho
bariho
kandi babwirizwa kubaho
niho hari ico kibazo
hasigaye rero yuko bemera bakaba basuku mbeho ninde yavutse ari umukuru cyane hari umukuru batoye ngo bamutera amashugwe gusa amakuru batora ngo bakore nico gitumye ka de charge hariho ibikorwa arinda gukora bamutora ngo akore none rero umukuru muri mwebwe nabo umusuku wanyu yanse kuba umusuku natubise dushireho umusuku adukorera kijya kibanza kijamwe abadukorera kijya kibanza kijamwe abadufasha none rero yezabwira farizaya ati ahubwo ni muce bugufi abantu mubamenyesha ijambo ry'Imana mubigishe mubakorere ku buryo bamenye Imana muba bakozi babo ni mvugo tutagomba kumva muba basuku babo mubasukurire bakure muce bugufi bakure mubaronderere bafungure mubigishe bamenye mube abasuku babo uzora mukayishize hejuru bazomucuvya none rero ntitwarinda kurindira yuko hazi ico kintu kidusubiza hasi kandi yuko umuntu asubira asaga kure abandi ariko agenda arakomera agakura yagoka ku mutima
turiko turasozera
ubwa mbere nuko twoba abantu baciye bugufi ku buryo impanuro dutanga ibyiza twifuza twabanza kubikora icurondera kironderere n'abandi iyumvire yuko uko wifuza kuba ariko n'abandi bifuza kubaho maze nturemereza abantu ibyo nawe udakora nturemereza abantu uri kunsaba igiture yumvire ko nawe wo kugira nkuko wobabara uwo mushira muri zo kondisi uri kuranshiramwo wiyumvire naye zavuga ati reka kuremeka abandi imizigo nawe mudashobora kuyikorera murumva ko ijambo rikomeye naho bamuvye ukwemera gutegera abandi ugasanga abantu kubagiza ibicumuro bafata nabi mugenza yabaye ntamagara ugomba kumucira imanza ariko nawe wibagiye nawe yibagiye aka kanyo ribagiye none dutegerane turabe yuko tutoremera abandi tutobaremeka kubw'ubukuru dufise ibyo natwe byatunana ibyo tutoshobora tugira ico kigongo cyo kuyumvira yuko abandi bakeneye ko tubafasha hanyuma turabe ko ubukuru ibanga iteka dufise bitahindutse byo gucinyiza abandi bugendera ku bandi ahubwo tururuke bukebuke kuko nta bukuru butajana n'ubutumwa nta bukuru butajana n'igikorwa kandi gukora no gukorera abantu benshi ku mukuru dugaje nuko abantu korera baba benshi none rero bisa yuko umuntu kugiyakorera abantu bose bashime bisa ko umuntu asubira agaca hasi agaca bugufi agashika hasi kugira ngo abantu bose baronke ibyo bamurindiriye ko no gusaba rero ngo umuntu wese hari yazirikane yumvire ngene yo kururuka kugira ngo abakorera abakirurutse
murakoze cyane
murakoze namwe
turabakengurukiye cyane turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma naho kubimanutse.